Hanifa YouTube channel here. Ba 19 January, chaka cha 2024, pamene mtsogoleri dziko lino, Lazarus Chakwera amapita ku bwalo la ndege la Chileka, mdipiti wa galimoto zake unasokonezedwa kawiri konse mu msewu wa mzinda wa Blantyre. Mtsogoleriyu anali akupita ku dziko la Democratic Republic of Congo, DRC, kumene amati akukachita zokambirana zina ndi zina ndi mtsogoleri wa dzikolo Felix Tshisekedi. Atafika pa HHI Roundabaut, mdipiti wa galimoto zakezi unakumana ndi gulu la anthu limene limaperekeza malilo, ndipo anali akuimba nyimbo ija amati, amati kuonda masiku onse mbuye wanga. Watanyamula masamba ndi nthambi za mtengo nkuchingiratu msewu kuti mdipiti za a president Chakwera zisadutse. Ndiyo ulinga chakuti malilo aja ayende mwa msanga kupita kumanda. Galimoto yachitetezo yotchedwa swipa imene imatsogolera pa mdipiti wa galimoto za mtsogoleri wa dziko lino inayesala kangapo konse kuti malilo aja ayimikidwe ndi kuti a president a dziko lino Lazarus Chakwera adutse mu msewumo. Koma anthuwa anakana ponena kuti ndi chikhalidwe cha kumalawi kuno kuti aliyense alemekeze malilo. Malilowa amachokera ku Ndirande, ndipo gulu la anthu loperekeza malilowa linayamba kuyima pakati pa msewu ndi kuyamba kuimba nyimbo zimene zimapempha kuti mdipiti wa galimoto za Chakwerazi zime kaye. Pamene ena mwa achitetezo a mtsogoleriyu anayesera kuwawuza anthuwa kuti achoke mu msewu, anthuwa sanayimve koma kupitilira kusachoka pa msewu paja, ndipo izi zinakakamiza mdipitiwo kuti uyime. Anthuwa anayamba kuloza chikongwani china chimene ena anatenga chokulembedwa kuti lemekezani malilo. Patatha nthawi pang'ono ndipo malilo aja atalowa kumanda aku HHI. Anthu ena mbuyo aja analola mdipitiwo kuti utha kudutsa tsopano wakukuwa mdipitiwo kunena kuti wayimabe wayimabe. Kumatu apa nkuti patatha mphindizo wokwana 20 a president Chakwera ndi mdipiti wawo adakali chiyimire zimene sizinachitikepo chiyambire mdziko muno. Zomwe zinachitika pa dzikoli zimafanananso ndi zimene zinachitika kuzingwangwa mu mzinda umwe wa Blantyre sabata ya mbuyo, pamene mtsogoleriyu anakayendera msika wa Admark kumeneko, ndipo gulu limene analipeza kumeneko linayambanso kumukuwa Chakwerayo kamba kusakutisidwa ndi mmene akulamulira dziko lino. Kuyenda kwako a president atu kupita dziko la DRC kunakwitsa mabungwe angapo mdziko muno amene anayankhula kuti Chakwera ndi munthu wosakhulupirika wosakwanilitsa zimene anena wokha komanso wosapanganika kumachita kuti iye mwini anayankhula ku mtundu wa Amalawi kunena kuti wasiya kuyenda kupita mayiko akunja mpaka mwezi wa Machi. Anthu anati mtsogoleri wathuyu akupereka chitsanzo choyipa kwambiri kwa anthu pamene akumanga kuphwanya malonjezo ake. Patangodutsa maulo ochepa chabe mdipiti wa a president Chakwera utasokonezedwa kamba kamaliro mu mzinda wa Blantyre. Apolisi anasontha ena mwa akuluakulu achigawo chakumwera ndipo awapitisa kuti azikagwira mchito zawo ku chigawo chakumpoto. Izi ndi malingana ndi kuti mdipiti wa a president Chakwera unasokonezedwa ku dera lawo limene amagwira mchito. Anthu amene asuntidwawa ndi a Richard Luhanga amene anali komishona wa polisi kumwera chakumadzulo South West Region, ndipo iwowa awapitisa kulikulu la polisi kumpoto pa udindo umwewo. Aluhanga asinthana ndi Anol Kaila amene aluwa mmalumu awo kuno kumwera, ndipo mkazi wa Aluhanga Aroda Ruhanga amene anali pa udindo wa Regional Operations Officer wachiwiri kuchigawo chakumwera awapitisa ku chigawo chakumpoto kumene watsitsa pa udindo ndi kukhala Regional Operations Officer wachitatu. Izi ndi malingana ndi uthenga wotchedwa wireless communications umene mkulu wa polisi mdziko muno Amai Marin Yolam atulutsa kupita kwa polisi wonse mdziko muno. Pofika lolemba pa 21 January mchaka cha 2024, malipoti ena anayamba kumveka kunena kuti apolisi a mdziko muno amanga anthu ena awiri amene akuwaganizira kuti amasokoneza mdipiti wa galimoto za a President Chakwera. Mmodzi mwa anthuwa ndi a Pearson Chimimba omwe ndi azaka 48 zakubadwa amene akuwaganizira kuti ndi amene amayendetsa galimoto ya mtundu wa lole imene inanyimula anthu kupita nawo kumanda. Mkulu winayo ndi a Hector Ndawala azaka 38 zakubadwa amene akuwaganizira kuti amagenda miyala pa mdipitiwo. Anthu onsewa ndi wochokera mdera la Ndirande ndipo anamangiridwa komweko. Pofika lachiwiri apolisi a mdziko muno anali atamanganso mayi wina aluse namba azaka 25 zakubadwa ndipo iwowa awaganizanso kunena kuti anakhonzedwa nawo posokoneza mdipiti wa mtsogoleri wa dziko linoyu. Mchimwene wawo wa a Pearson Chimimba yemwe dzina lake lenileni ndi a Jonathan anayankhula kuchoka ku polisi ya Blantyre imene akuwasunga anthuwa kunena kuti sizoona kuti mʼbale wawoyu anachita zimenezi ndipo iyeyu ali ndi mantha kuti mlanduwu sangapambane ku bwalo la milandu popeza iwowa ndi anthu osauka kwambiri ndipo iwowa pawokha sangakwanise kupeza loya woyimira pa mlanduwu. Iyeyu anatinso pali makanema kapena kuti ma video clips ambiri amene akuyenda mʼmatsamba mchezo koma palibe ndi kanema imodzi yomwe imene akuwonesa mʼbale woyu ndi galimoto yachiyi imene amayendetsa pasikulo ikuchinga mdipiti wa galimoto za a President Chakwera. Iwowa anapempha anthu akufuna kubwino kunena kuti awathandize kuti akhale ndi loya akamakalowa ku bwalo la milandu popeza akudziwa kuti anthu ena akhala akumangidwa pa milandu yoti sanalakwe popeza analibe woyimira ku bwalo la milandu mʼdziko muno. Atapezedwa ku polisi ya Blantyre komwe akusunkhidwa Ndawala ndi a Chimimba anali wodabwa ndi kumangidwa kwawo ponena kuti sakukhudzidwa ndi china chilichonse chimene chinachitika kumene kunatchingidwa msewuko. Ndawala amene amayendesa minibasi mu mzinda wa Blantyre anati ndi wodabwa kunena kuti ali msewu kumachita kuti anafika pamene pamachitika zotchingazo mdipiti wa galimoto za a President Chakwera utapita kale. Iwo akudabwanso kunena kuti chinga wapangise kuti agende ndi miyala mdipiti wa a Chakwera ndi chani. Mkuluyu anapemphanso anthu akufuna kwabwino mʼdziko muno kuti awathandize ndi loya kuti akawimire ndi kuti chilungamo chioneke panganiyi. Anthu atatuwa anakaonekera ku bwalo la magistrate mu mzinda wa Blantyre pa 24 January mchaka cha 2024 komwe bwalo la dziko lino linawakaniza kuwapatsa belo. Anthuwa akuyimiridwa ku bwaloli ndi a Chance Gondwe komanso Alexius Kamangira. Mbali ya boma inapempha bwalo la milandu kunena kuti lisawapatse belo anthuwa kamba kakuti mbali ya polisi ikufufuzabe ndipo magistrate anagamula kuti mlanduwu ulowanso ku bwalo la milandu lachisanu pa 26 January mchaka cha 2024. Mpaka dilipano apolisi a mdziko muno akuti alikalikiliki kufuna kugwira galimoto imene amayendetsa a Chimimba kuti akaitsekere.
Gracias.